South Africa is a country of many opportunities. However, not everyone has access to these opportunities. The 2013 MDG report acknowledges that poverty levels remain high and the country continues to grapple with high levels of relative inequality. UN Women and the Coca-Cola Company are working in partnership to promote women's economic empowerment globally. This partnership leverages UN Women's reach and influence as a global leader in promoting gender equality and economic empowerment. It leverages the broad global reach of Coca-Cola's value chain, where women entrepreneurs already play a significant role. South Africa is one of three pilot countries implementing a program under this partnership. The program is aimed at building capacity of women entrepreneurs to run sustainable businesses and improve their livelihoods. The program is implemented with the local non-governmental partner Hand in Hand Southern Africa and with Coca-Cola's four local bottling companies as instrumental partners. This video profiles two of the women who have been impacted by the program.
My name is Aida Ramatseba Maphefo. I'm 51 years old. I'm a divorcee. I've got three kids. I'm staying with 11 people in my household. I'm staying in Midlands, Soweto.
Lebitso la ka ke ngwetsana sehlabo. Ke na le mo 36. Ke dula Orange Farmer Extension 4.
Business aka ke rekisa di snacks, ke rekisa di cold drink, ke startile ka 2009. Because ka 2009 December I lost my job. Then I started the business so that I can provide for my family.
Ke qadile business ka 2005. Ke qadile ke rekisa acha. Di customers aka ntse di botsa gona hobaneng o sa etse dikota. Ka go ka
This program offers needs-based interactive training administered in small groups clustered within communities. Women participating in the program are selected based on their skills needs. The training covers, amongst other key topics, inventory management, record keeping, marketing in growing your business, business opportunity identification and planning.
Before, next even nixika business, next even nixika bookkeeping, ka marketing, negate a failure, and then next even low for a profit gets up guy.
Hanan the Greeks and next at Locomeli Nixi, Wana Hana Fida, Mamma Ferranta, Nikin Karanta, Kamakrexi, Kimufayon. And then Haro Hosotal Joykin Kamakrexi, Kimufayon. Next even nixika tabarna. Saving ke ntho e jwang hore na ke be le hore o be le tjhelete o rekisa ke ne ke sa kgone o bona hore na ke etsa jwang.
So ntho e nthusitseng haholo ke bookkeeping and records because ke ne ke use tjhelete fela. So now se ke tseba hore tjhelete ena it's for stock and then the profit ke yone e ke nkang mo yone. So ne ntse ke beya profit ke saver ko siteng. Now ke a tseba go etsa marketing, ke a tseba customer service gore ke tshwara customer tsa ka jwang. And-e gona anong ke se ke bona difference because now ke edile something on my business go bontsha gore it's growing.
Bang ruta le ka gore gabenyaneng ke tsebe gore ke na tšheleteng e ke etsang ke be le budget. And then ha ke qeta ke tsebe hore na ke save jwang.
Before ke thola training ne ke etsa 1500, hona ne ke etsa 2500. Ke edile some of the products tse long hore I didn't have before. Ke imageta, ke advertiser. Ke bona fela some people ba tla ba re no we heard about you. Your acha is so nice, it's so special, it's delicious.
Before ke thola training, ne ke etsa 250 ka letsatsi. Hana jwale ke sale ke thotse training. Ka beke, ke etsa 3,600 and something. The next atsebe o ikgodisa hobane ne ntse ke nka tjhelete jwalo jwalo. O kile a bona ke reka phofu, ke rekang.
business the way it has grown, I can manage and provide for my family.
Training ye ke thotseng e tshintshile bophelo ba ka. Hobane bana ba ka ba khona ya sekolong le rente a ke sekuli. Ke khona ho patala rente manga rente a fitla ho fumana sentse ke beile tshelete rente mona. Ke training ke thotseng ene ke a bona le business ya ka ya hola. Ke motho a sekolang haholo bophelong. Ntate wa bana ba ka o la hlokahala. Ausi wa ka a hlokahala. Mme wa ka o sa le moholo kwa 1935. Jwale sekolo e ke ye ke bona e sekola. Ke ka hona ke nkileng bana ba ausi wa ka ke ba hodisa. Ke re ke moimolla boemong ba leng ho bona. Ee.
Subsequent to group trainings, the participants are required to develop individualized action plans to apply the skills and knowledge they've gained through this training. They're supported through this process through individual follow-ups and mentorship. This enables the women to apply learned skills and motivates change.
Training e ke thotseng ke thabela fela ho yona hobane beke le beke batla go checka hore na re sebetsa jang, batla ba sheba dibuka, ba botsa hore na wa utlwisisa. Ba sheba dibuka ha ba qeta hore na re sebetsa jwang.
Participants are encouraged to form peer support groups that are aimed at creating opportunities for networking, sharing ideas and promoting collective approach to common challenges.
Only one, you cannot make it, but if you are together, it's not easy or you can drop because immediately o qale kare o ba le breakdown. Renali a saving account whereby you can ask them, hore, please help me guys, I'm short.
Ke ithutile re le bomme ka taba ya hore stoko sa hao, o reke stoko se right, se kgonang ho cover nako e telele. Re ne re rutwa hore o ska lo reka stoko every day. Hobane o costa tjhelete e ngata ya transport every day. Ha ke sebeditse hantle, ke kgone ho reka stoko se se ngata. Le support group ha mfile tjhelete, ke kgone ho reka. Ke setlama sa hore o tle le sleepy o bonahale hore o rekile stoko.
My future plans for ke batla ipona setse ke godile ke le Mafos kitchen. Ke na le kitchen ya ka because hona ne ke sebeletsa in the garage and then ke batla bona ke godile at the end ya hore Mafos kitchen can be franchised.
Ke batla business ya ka e hole. Ke kgone ho ba le haka, ke kgone ho kenya bana ba ka sekolo, ba kgone ho tswela pele ka sekolo bane ba rata sekolo.
Working together, the Coca-Cola Company and UN Women are addressing barriers commonly faced by women entrepreneurs. We walk the journey towards fostering sustainable businesses with these women, holding their hands along the way. These inspiring women don't need a handout. They need a hand up. When you empower women, you recharge the world.